Club Junta, building better Africa.
Swera banji amalawi nonse chigao chino cha mkatikati mausiku pamene nthawi yathu pa Limpopo FM yekuti 23 minutes past 9 nkhani zimene zango tipeza kuchoka kwa azintola nkhani yathu ku State House. Nkhani ndiyonena kuti president wa dziko la Malawi sakupeza bwino ndipo anyamuka chigao cha kumadzuloku kupita kuja kudziko la ku South Africa kuchipatala. Izi ndi zimene atipasira antola nkhani athu kuchipatala kumene kuku Garden City kutewa ku azintola nkhani athu amene ali ku South Africa athamangiraso ku Garden City kuti atichitire umboni kunena kuti president wa dziko la Malawi wafika ku Garden City. Tikuyankhula pano Nduna zaboma zikulu zikulu zikusonkhana kuja ku State House koma president wa dziko lino wanyamuka ndege inabwera yochedwa ambulance ndi kuwanyamula kupita nao kuja ku South Africa ku Garden City. Zambiri mumva pari Mpopo FM. This is Comrade Mtanyiwa on Limpopo FM.
Junta, building better Africa.